Ayibo, lo besisabisa la kuthiwe singahambe emahlathini ngoba khona inyoka. Saziyinyoka thina siphila nazo. Ezinye sifunde nazo, ezinye sisebenza nazo, ezinye sihlala nazo, ezinye zinegazi lethu, ama relatives ethu. Kodwa siyazi ukuthi ayinyoka. Ngesizwe sisabiso inyoka ezincane zasemahlathini. Sihlala nazo thina inyoka o BFF bethu. Siyababuka nje besenze Women Crush Wednesday be like into zethu. Acabanga ukuthi asiwani asinawo yini ama screenshots ezinto zabo ezivezayo ukuthi kanti bathini ngathi mesingekho. Saziyinyoka thina into ongaza ngempela ezenza ama leaders ethu zisiphethe. Saziyinyoka ezinethakazelo thina yini isithakazelo semamba. Sazo sisabiswa ile inyoka ezincane la. Sazo BFF thina bethu into ekushaya ngeheart kanti awazi ukuthi upoison wodwa leyo hug ayikufisa lutho oluhle. Kho sisabisa nje ngeinyoka ezibhedayo ezincane. Abe